Obuwuulu basebonga nnaku, obuwuulu banyabondwadde yannabaddala, nti okusanga okubonadde. Mulowooza okukerenja weefumbira kakawa, olyoke ogende ku mulimu. Mulowooza okubeera omu obw'omu mu kuyumba, olingange yali ekkere.
Obuwuulu ndwadde yannabaddala.